when they reach the island. No, okay, go to the second one. Second, the following verse. Nine. Look at these people. When they thought, sure, we've reached the island. Then there are barbarians. I don't know what is it saying in Zulu. In English it says there are barbarians. In my scripture, in my verse it says, okay, it says there were, yeah, when the natives, okay, the natives. But here, I like it here, it says the barbarians. You know what are barbarians? Some of you thought you've reached the island. There are barbarians in your island. Some of the islands that we are landing on, there are barbarians.
Ezinye zalendawo zineilwanyana zakhona.
Hayi hayi hayi, asikakhulumi neilwanyana, sikhuluma ngabantu. Ama-barbarians la abantu ba kuleyo ndawo.
Abantu bakhona.
Abantu akakabi ilwane. It says when the barbarians saw the venomous beast hanging on his hand. Ngamanye amagama, when labo bantu ba kuleyo ndawo abangama-barbarians babona inyoka isesandleni sikaPhone. Isho kanjani?
Yes.
Now these barbarians, when they saw them coming into the island, the nice part, they said,
Then
they said, okay, let's try and save them.
But as case was in this,
and I think because they are barbarians, they were saving them to eat them. The barbarians, they were saving them to eat them.
Babeba sindisa ukuba badle.
Yeah, stories ka koko othe aspeka pekani akungena wena ebhodweni iqala kuphume mina akungena wena ebhodweni niyasazi leso story. Yeah, they were saving them to eat them.
Babe basindisa ukuba babadle.
Kukhona abanye abantu empilweni yakho who will make fire for you with an intention of cooking you in it.
Kunabantu abazokwenzela umlilo ukuze bakuphele.
Angithi wena uphume emkhunjini uyagodola uthukile futhi awusakwazi nokucabanga, ubona ama-barbarians akwenzela umlilo, uyasondela na uzowotha umlilo.
You are shivering coming out of the water.
Athulile ama-barbarians athi kufika bo-sugar daddy but woza on the school fees, woza zokubhatalela i-school fees, woza angithi vele udinga i-school fees.
Amen.
Listen, woza I'll make sure I pay you i-school fees. Papareni ihleli ngomkhaba omkhulu ikubhekile leso sikhathi, ikubhekile leso sikhathi, ikunika imali ye school fees kanti yazi papareni. No,
amazimzim.
Yeah, wazi walithola. Asebenzi computer. Asebenzi. Amazimzim akhona. Niyawazi amazimzim ngenkathi zayo. Now when they reach there, listen what the barbarian says. Dude, you see you're cold. No, good mom says, go get the wood there.
But hambolani izinti lapha.
And make fire yourself.
Uzokwenza umlilo, uzenze
umlilo. Mazimzima wamsiza nokuthi ayomkhela. Athumela go. Paul naye ngoba is a man of God. Yabona khona abanye abantu noma ungawela ku wrong island kungasi ukuthi inhloso yakho ukuthi wele uma umntwana kaNkuluNkulu akunandaba ukuthi yipi island owele kuzo sinda. Yeah. Ukhuluma nabantu abaningi namhlanje.
Amen.
Yeah, ngikhuluma nabantu abaningi angeke uzo sinda namhlanje. Ngishumela ngawe wena uma ucabanga ukuthi usindile ngibuye ku. Uma umntwana kaNkuluNkulu. When you are a child of God.
Uma ungumntwana kaNkuluNkulu.
It doesn't matter what barbarians may want to cook you.
Akubalekanga ukuthi ufuna ukudliwa imapha amazimzimu.
But when God is on your side.
Kepha uNkulunkulu enawe.
You are God.
UnguNkulunkulu.
The Bible says.
It is lenkosi.
He went, Paul.
Why uPaul?
Can you imagine, he's weak, he's wet.
Uyacabanga ubuthaka umanzi.
He goes and takes the wood.
Uthatha izinto.
I want to think.
Ngifisa ukucabanga ukuthi
Paul did not even feel the snake.
Akazange ayizwe nokuyizwa
lenyoka. Have you felt when you are cold and wet that you can't even feel you?
Umusa ugodole kakhulu.
I think Paul, when the snake called, he was thinking he's just carrying the woods. He couldn't feel it.
Mhlambe yena wayeyiphethele nje izinto engayizwa.
I want to think Paul is not crazy.
Ngiyacabanga ukuthi akaphambene.
If he saw the snake when he was taking the wood where he was taking it,
uma eibonile lenyoka lapho ethatha khona izinto,
he would have left it there.
Wayezoyishiya lapho.
He would have shook it there.
Wayezoyilahla khona lapho.
But because he did not see it,
kepha ngenxa yokuthi akayibonanga,
or maybe he did not feel it,
or mhlamba akayizwanga,
he brought it to the fire.
Weza naye emlilweni.
Hayi, ngiyishintsha lesemona. Mhlambe khona ezinye izinto ezikwenzakala empilweni akawuboni.
Kokunye you did not even see.
It's not deliberate.
Awenzanga ngabomu.
Ezinye zikutandela uzizwa nokuthi zikutandela.
Some they entangle you, you're not even aware.
Ngoba ngabe ubonile ukuthi zikutandele la zikutandele khona, you would have left them there.
Had you seen that they've entangled you, ubuzozishiya.
But let me tell you this.
Kepha mangithi,
bring them to the fire.
Zilethe emlilweni.
As innocent as you are.
Ulungile unjena nje.
You don't see that there's a snake entangling you.
Awubona ukuthi kunenyoka
ekhangeni. When you think you're bringing wood into the fire kanti kukhona nento wena, oh Jesus.
Wena uthuletha izinto emlilweni kanti
wena uthi nangu. Wena uthuletha into zakho ukuthi ufudumale kanti khona nezozishisa. Yeah. Wena uzela kumlilo uphethe uthi baba nanku umnikelo wami. Wena uletha umnikelo wakho kanti ngomnikelo wakho khona ezizosha ebezifuna ukubulala.
With your sacrifice they are bent.
Wena uletha umnikelo wakho uphethe ngesandla, uletha umnikelo wakho kwi-altar kanti ngokuza ku-altar ngomnikelo wakho uzofaka iinkuni kuba sekumlilo kanti khona ezizosha. You are coming here every Sunday.
Uzala ngesonto.
You may not know what is happening in your life.
Awazi nokuthi kwenzakalani empilweni
yakho. By coming here and worshiping God.
Wena uzokhonza uNkulunkulu.
And dancing in the presence of the Lord.
Udumise ebukhoneni beNkosi.
And you are making the fire.
Wenza umlilo.
There are certain things.
Kunezinye izinto.
That are going to be burned.
Ezizosha.
Ayi. The magic in the scripture.
Umlingo kulendaba.
Paul doesn't quite even see the snake, the barbarians.
Akaboni nokuyibona lenyoka, ibonwa amazimzimu.
Amazimzimu cha. Hlela. Hlela amazimzimu. Atha uyajayiva lo. Uyaworshipa lo. Thina siyazi ukuthi ushiyeni lemuva. Lo hlela uzoshiya ukuthi uJesu inkosi. Umakala isontweni lakhe. Thina siyamazi.
They are watching as scoffers.
Akaziboni. Yeah, scoffers, scoffers.
Akaboni.
Yeah. There are people who are laughing at you right now.
Khona abakuhlekayo manje.
I'm busy ngiyashumayela. Ibhruku lidabukile la inqeni. Angiboni mina. Kunokuthi nithe mfundisi vala. Ningalokhu niyahlela. Yeah. Yeah, 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 yeah. But let me tell you.
Kepha mangithi.
There might be anywhere those paparazzi.
Bangaba noma ikuphi labo bani.
Just carry the wood.
Kepha wena thwala izinto.
And bring them to the fire.
Uzilethe emlilweni.
The fire will deal with the rest.
Umlilo uzobhekana
nako. Now this is what happened.
Lokhu kuthi
Paul did not feel. Ngihlaniphile mina ne. Angiqhoma ngiqhoshi ngihlaniphile ngiyacabanga. Now Paul
uPaul
did not feel the snake.
Akayizwanga inyoka.
That's why he was carrying the wood to the fire.
Yingakho ebephethe izinto azilethe.
When he approached the fire.
Uma esondela emlilweni.
Paul started to be warm.
UPaul waqala wafudumala.
In him being warm.
Esefudumala.
Inqondo yabuye ukuthi inyoka ndini ufunani la esandleni sami. Angazi noma niyangizwa.
Amen.
Awubafonele Grace ukuthi bayenze inkonzo iqale ngo-5 ngoba ngathi sophuma ngo-3. Hey. UPaul sakaya fudumala manje.
Esefudumala uPaul.
I think nomzimba so uyafila ukuthi no man. Amabaparians little lazy. Athulile, awamtsheli, athulile athi sifuna ukubona ukuthi lento entandele izophelela. Kodwa ngoba intandele nje uPaul usemlilweni. Usuyafudumala manje. Yabona jango buhlele zwini lika Nkulunkulu uhlele kuJehova.
As you are sitting udli izwi leNkosi.
Come as you are.
Yiza unjalo.
Uzofudumala.
You will be made one.
Masofudumele.
Umusufudumele.
Angeke utshele umuntu ukuthi shake it to the fire.
No one will tell you.
No, lenta kumelanga ngiyintandele.
Uzokwazi ukuthi le ayikho yami.
Uzobona uzishake izinto to the fire.
Uzobona nje uzichitha uzilahlele
emini. Uzobona uzishake man. Angeke
uzichitha uzilahlele
emini. No, no, no. I'm not a pastor that tells you. No. I won't tell you. I'll give you the word of God. I'll bring you next to the fire. You will fudumala. Once you fudumala, you will see to yourself that this thing is not supposed to be here.
Ngizokuletha emlilweni ubone ukuthi lenta ayifuni.
Then you shake it to the fire.
Uyilahlele emlilweni.
You shake it to the fire.
Uyilahlele emlilweni.
Shake it to the fire.
Uyilahlele emlilweni.
Some of the problems you are having.
Ezinye zeinkingo nazo.
Humble Tesla number 1.
Make the fire.
Khona abanye abantu abeza beza baphethe inyoka. Kodwa umlilo abawubazi. Yeah, sengishumeleza manje. Yeah, bagcwele. Inyoka abaziphethe. No, ngiyangizwa ngikhuluma ngayo.
Yes.
Yeah.
Some people carry the circumstances
la,
with
la,
them.
La, ungeza la, mara umlilo uma ungakawubasi, kuyafana. Inyoka zizokuthandela, zobuyela emuva zizokuthandela.
If you don't make the fire, you keep on having the same problems. Khona la.
Abanye benu babukele thina sibase imlilo yethu, bathi hayi siyababona. Thina get to the fire. Ufana ukuthi uze kwi-movie wena. Zebu move. Futhi naku move kungcono thina bese sithi masiya kuma move siphume nathi singabo Jackie Chan. Aya. Aya sikhahlelana. Wena uyangena la ubukela imovie noma uphuma usa act ke ukuthi uthi u Jackie Chan. Thina bese siphuma siyiterini. Let me tell you this.
Ngithi
you can come here 1,000 times.
Ungeza la kaninga ni.
We can have services every Monday, every Tuesday, every Wednesday.
Ube nenkonzo kulo lonke usuku.
If you are not bringing the wood.
Kepha uma ungalethi izinto.
To make the fire.
Ungatheza umlilo.
You won't be able to feel that there's a snake.
Angeke ukhone ukuzwa nokuthi sekunenyoka.
Emzalwane zibasela umlilo wakho.
Make your own fire
so that you can bring the wood.
Ukuze ulethe izinto.
And you become warm.
Ufudumale.
Little pipe.
Little is lenkosi.
Azlama papariyenze.
Ama papareni.
He has shaken it to the fire.
Wawachithela emlilweni.
The snake is no longer in his hand.
Inyoka ayisekhe esandleni sakhe.
But ama papariyenze.
Kepha amazimzim.
Little pipe lilapha.
Little is lenkosi.
Athi sisafuna ukubona.
They said we want to see.
Ayimlumanga na.
Uthi akalimalanga na.
Akodluliye kuyo. And when the vulelandelayo sis 5 and he shook it to the beast into the fire vulelandi and felt no harm. Yeah, so you shake it to the fire, you won't feel any harm. But mamela, however they looked, he shook it to the fire,
wawulahlela emlilweni,
he felt no
akalimalanga.
But the papariyenze ukhona ezinye izinto zakho zilethe kuNkulunkulu mzalwane. Kodwa uSathane uzolokazi amukukhumbuza, ah noma ungayenza le kanti sifuna ukubona izophelela phi.
Satan will always haunt you with the past.
They still looking.
Sebebhekile.
Abamsizi.
They're not helping him.
Mamela le sentence. Oh, they are looking ukuthi falling down to death suddenly.
Babheke ukuthi ngabe ufile.
Angitrepile ngale inalithi lezi bafuna ngihlatshe. Yabona? Moya ingcwele yangisiza ngibona izinto ezingabona. Now they still look khona abantu bazalwane uyabona njengoba sowukhonza sozinikela soqala unyaka wenza izo resolution uthi ngifuna ukushiya ukhona abanye abantu abakuhleka ah siyambona usaya ngoba uJanuary sifuna ukubona ukuthi uFebruary usaze uyibamba lendlela yinde lendlela ungayithatha ngamawala looking
bakubhekile
abakusizi
they're not helping you
but now very quickly on the same verse
lithis lenkosi
after they had looked a great
sebebhekile isikhathe side sebebhekile bebhekisisi
ufanini uPaul baba ukuthi le ndoda yifi sebathi kuye baba ukuthi ayi man lo muntu akafi
bayabona ukuthi akalimali
they changed their minds
bashintsha umqondo wabo
yabona njengoba so hamba no Jesu Abona njengoba sohamba noJesu.
Now that you are saved.
Khona abanye abantu abakhleka ukuthi uyasonta wena.
Some people are scoffing at you.
They think you are a bari.
Bacanga ukuthi usiwula.
Carry on.
Qhubeka.
Carry on.
Qhubeka.
Carry on.
Qhubeka.
Noma ngiza la ikuseni namhlanje.
Uma ngize enkonzweni.
Angeke ngimbheke umuntu wakhona ngoba ngikhuluma ngaye. Mangiza la ikuseni namhlanje.
Uma ngize enkonzweni.
I passed another man.
Ngadlulene indoda.
Ngifikela ngabo 10 or past 10 nya. Fike late nami ngiyaxolisa. When I was coming here.
Uma ngiza la.
Ngimdlula lapha ngase mahole. Iyagijima le ndoda le. Ngiyabona ukuthi ngathi late. Iyagijima le ndoda le. Iphethe ibag iyagijima. Ngiyabona ukuthi late. Igijimela ukuze enkonzweni. My spirit says, keep pushing. Angizange ngimbulise. Angizange ngishaye uhutha, ngadlula ngathi ngimbone. I wanted to look for a great why. But in a good way, ne? Yeah. Keep pushing.
Quba.
Keep pushing.
Quba.
You've made the right decision. Keep pushing.
When this moment sihle quba.
Keep pushing.
Quba.
And the Bible says, after a great while.
Ngesikhathi eside sebebekile.
Bona laba abakhlekayo ukuthi uyagijima uyapi. They will change their minds.
Bazoshintsha imqondo yabo.
They will change their minds about you.
Bazoshintsha imqondo yabo.
Initially they said this man was a murderer.
Okoqala bathe ungumbulali.
Now they are saying this man is a god.
Sebathu ungunkulunkulu.
The same people. They said this man is a murderer.
Bathi le ndoda ingumbulali.